alfa como se huello ni muro ya prospera en gabirán.
Mucho ganido, chatunan, y con un nani, guabachi, sequichumu, navacozueco, ni honya boco, yabahutu, no yabai, y un bitumen amja chena, la menor de Binacabiri, colina chamacuru, chagifise, inumbero, yogutamuza, ukurikirane, yuko zatunganijue, kugira, hibuque, abarun, dibumo poco, gabahutu, vagandabue, y un bitumen amja chena, la menor de Binacabiri, tonazo, cavite canijue, kuruakatano. Urongoye ubwo naninga mu Burundi François Xavier Salimana yasabye ko igenekerezo rya 2009 ndamukiza kutashe yo kwamagirwa kandi ko inama ishingamateka na nkenguza amateka yo kwemeza ko ubwicanyi bwagiriwe abahutu 1972 ari ihonyabwoko
turasabye inama ishingamateka na nkenguza amateka yemeze icese ko ubwicanyi bwagiriwe abahutu mu 1972 ari ihonyabwoko. Mbere kuri iyi tariki yo kuwa 1992 ndamukiriza habe ikonje tuze twame twibuka twongere twame twunamira abo igihugu cabuze kitaze kukubera ububi gito bw'indongozi zari zirongoye igihugu cacu mu 1972. Turasabye ubutungane ko bwotohoza bugakurikirana abagize uruhara muri iryo honyabwoko.
Kuko urongoye urunani rw'abacitse ku icumu ku isi yose Frederic Nzeyimana, ibisabwa byose kugira ngo ubwicanyi bwagiriwe abahutu 1972 n'inyuma yaho bwitwe ihonyabwoko ngo byose birakwiye.
Hariho ibimenyetso bitatu byemeza ko habaye ihonyabwoko kandi ataguharira kurimo. Icambere nyamundu ko ategerezwa kubanza gutegura gukora ubwo bwicanyi. Ubwa kabiri hariho abagomba kwica abatora gute ategerezwa kuba icabafatira ko n'ubwoko canke idini ngomba kwica biri dini cyangwa ngomba kwica abatutsi cyangwa ngomba kwica abahutu abashoboka arakivuga neza abashaka barimo. Icya gatatu ni uburyo aza gukoresha bwira bice kubera amajenoside mu bisanzwe akogwa n'ama leta ntakogwa n'umuntu ikoresheje uburyo bwa leta n'inzego za leta kugira ngo ishobore guhambya abo bantu bose. Tugeze rero ku byo mu 1972 kubera abantu baba bahamagara ari mu ishuri bakabavuga amazina yabo nakana haba habayeho umwanya w'ubutororokanye nyabantu no kumenya ko ari n'abahutu no kubibwira abazoza kubatora yo ko ari bo no kubabwira ingene bazoza kubatora aho hazarimo bibiri umumenya gute hanyuma umenya gute w'umutuma umenya gute ahaye bamwe babasanga ari kararima n'uwaragwaye mu bitaro icyo gihe bamutamusanze muri abanza kumutora mu bitaro kubera yaba ari kuri lisite abategeza guhera bari bafite amalisite hanyuma bakoresheje ubuhe buryo igisirikare mu bukozi bwa leta bakoresha ababatwara nyine benshi bagenda mu manama bahamagawe inama zisanzwe nk'uko twabazanye uno munsi uno munsi ngo tugire conference de presse aho tubari ngaha bose bagaca ntawumenye abantu bazi ko bagiye muri conference de presse papa wanje gushika n'umuzi ko yagiye mu nama y'abyarimu ntaragaruka hagize imyaka 44
mwamenya ko ibikorwa by'ubwo nani byo kwibuka ababo bagandaguwe bizobandanya ku munsi w'ejo aho bazoshyira amashyugwe ku ntatemwa z'abahizi ziri mu buterere hakurikirwe mu rugendo n'ibisabisho bizobera kuri paruwase Saint Michel hama ibikorwa bikazosozerwa no gukurikira intahe z'abacitse ku icumu.